my citizen angle ABC. Angle ABC, my city gate, ubonakala ain't the angel, my citrus zabella. Angle ikona yetu iku B. Ze sibeno A. Sibene kala lingu AB. Sipinde futhi sibene kala lingu BC. Sipinde futhi sibene nye i-angle. Enye i-angle C izinkoba sino angle DBA. Sino angle DBA. Nekona ka angle DBA ikubani ikubi. Intetheta ukuthi ke ngoku sizoba no DB olicala lethu elimenqo. Sino angle DBA. Xa simeta angle DBA, sifumanisa ukuba ngubani ku 40 degrees. Masimbhale phansi ke, masithi siye sameta angle DBA samfumanisa engo 40 degrees. Ze sathi xa simeta angle ABC yena, safumana ubani, sorry, u 50 degrees. Intendo ukuthi ivuleke iqondo lokuvuleka lika angle ABC ngubani ngo 50 elika DBA iqondo lokuvuleka lona ngubani ngo 40. Into esiyibonayo ke ngoku enikeza umdla apha siyabona iangle DBA no angle ABC bamelene. Into ethetha ukuthi bamelene ngenxa yento bazombini ezi angles zitheni zinecala elinye ezilidibanisayo elingubani icala uBA. Sizothi ke xa sizibiza as angles, see angles is tiny, see adjacent angles. I adjacent angles get the angles as a melanero, as necala eline, as a little banis high. Some pinnica as the angles is a digas and color o be in. Any interfoot testing bona young girls angles is in pinny, any gaza umza, see a bon interyokuba out the banisa o angle DBA no angle ABC, kupuma bani. Ukuphuma into oyimeta ibe ngubani ibe ngu 90 degrees. Into thetha ukuthi xa masithi umzekelo xa udibanise uDBA noABC sifuna ukumeta ke ngoku le angle inkulu iyonke sithi simeta uDBC. Masibe ngathi sibeka iprotector yethu phana sizawubona ke iprotector yethu izomaphi xa simeta uDBC. Xa simeta uDBC siyabona ukuba sifana bani u 90 degrees. Sithathe ke elicala sithathe la macala alapha ngaphandle angazidibanisiyo as angles ezimbini. Sithathe ucala uDB kunye noBC baze basinika bani u 90 degrees bona. Ke ngoku sazi ntoni ngo 90 degrees. Siyayazi ikhona into ngumahluko nga 90 degrees sithi xa simthiya sithi yi-right angled triangle. Xebe yi-right angle. U 90 degrees simbiza ngoba yi-right angle. Lo 90 degrees uphume ngantoni ngosuke sidibanisela 40 degrees kunye nabani no 50 degrees. Enye into esiyaziyo ke ukuba u-angle DBA umdibanisa no angle ABC ba sizothini ke ngoku xa sesiyazi ukuba bakhupha i-right angle sizothi xa zibiza ezi angles zintoni sizothi ba complementary. Sizothi u-angle DBA kunye no angle ABC ba complementary ngoba ngenxa yalaa nto yoba besinika abantu u 90 degrees. Into ethetha ukuthi xa umeta uDBA uphinde umete uABC uzofumana bani ubukhulu baloo nto idibanisile ufumana bani u 90 degrees. Sifumana u 90 degrees. Maninzi ke amagama esizowafumana apha amatsha. Singanato yothetha ngalaa mgca uDB kunye noBC. Ngenxa yoba besithe uDBC yi-right angle, siyambona ukuba uBC xebe uDB ume nkqo phezu komgca uBC. Singathi ke ngoku entoni le migca mibini itheni i-perpendicular. Ngenxa yento yoba le migca yenza intoni i-right angle. Singathi ke xa siyibiza le migca uDB, umgca uDB u-perpendicular kumgca ubani? BC. Sithi ke ngeku xa siyibhala ngesiNgesi DB is perpendicular line segment DB is perpendicular to line segment BC. singamanye amagama singakwazi lento uphephendithula simbhale ngophawu. Sithi uDB uphephendithula sisho sibhala imigca emibini emincinanana umgca omenqo phezu komnye. Luphawu lantoni lobonakalisa imigca emibini ukuba iphephendithula. Sithi ke xa siyifunda lento sithi umgca uDB uphephendithula kumgca obani uBC. Yonke lento siyinikwe zeyintoni siyixelele ngento yoba kuthiwa le angle ilapha ngobani ngu-90 degrees. Okay ke xa nangaba ikhona amanye amagama esizowasebenzisa xa nangaba ii-angles ezithile sithi xa sizidibanisa zisinike enye into ngengo-90 degrees masitsho sisenza. Masithi ke ngoku sine-angle engu-x y z, angle x y z le eli cala lilapha ngaphezulu ngase khohlo ngu-x, ikona yethu ibe ngu-y, ze ke ngoku elinye icala lilapha emazantsi ngasekunene ngubani ngu-y z. Sithi ke ngoku lo x y z xa simeta sifumanise into yoba ngu-60 degrees. Ze siphinde ke ngoku kuthiwe sinenye i-angle apha ethe yavuleka kakhulu. Le angle sizawuthi ke xa siyithiya ngu-m n o ngu-m ze ikona yethu ibe ngu-n elinye icala lethu ibe ngu-n o. Sithi ke xa siyimeta le sifumanise uba xa siyimeta le engubani ngu-120 degrees. Uyabona ke xa udibanisa u-angle x y z kunye no-angle m n o ngamanye amagama sithi xa simeta u-m n o umdibanise nobukhulu, that is ngamanye amagama i-measurement ka-x y z, sifumana bani? Sifumana u-180 degrees, ngoba xa udibanisa u-120 kunye no-60 ufumana u-180 degrees. U-180 degrees ke yintoni? U-180 degrees siyamazi uba yenye nayo i-angle enomahluko. Into ethetha ukuthi uzosuka kwelinye icala uyotsho kwelinye icala kangangomgama wokontoni wehafu yantoni yesekile okanye umgama wesanqa. Sizoma ehafini wantoni wesanqa sifumane ntoni ke ngoku 180 degrees ujikeleza uyotsho ehafini ungadwi igqibe yonke isanqa sakho. Sithi ke xa sizibiza ezi angles zimbini xa uthe wazidibanisa zikunike 180 degrees sithi zi-supplementary angles. Siyayazi ke kuzoba nzima ukuyikhumbula le nto ungayibhidanisi. Xa zidibanisa zikunika u-90 degrees sithi zii-complementary angles, ze xa uzidibanisa zikunike u-180 degrees uzibize intoni i-supplementary angles. Masithi ke ngoku ezilandelayo zona ii-angles zinomgca omnye ezidibana kuwo. Masithi sino-angle ABC, ze ke ngoku siphinde futhi sibe nenye i-angle sithi le angle yethu ngubani ngu-DBC. Siyambona ke ngoku u-angle ABC kunye no-angle DBC zinomgca omnye ofanayo. U-angle ABC yena xa simeta sifumanise into yoba ngu-50 degrees, ze yena u-DBA sifumanise uba ngu-130 degrees. Siyayibona ke ngoku apha ukuba u-DBA no-ABC banomgca oyi-1 ezidibane ngaye engubani angu-ABC thile. Ke ngoku ezi angles zimbini zi-adjacent. Ithi ke ngoku loo nto ukuba udibanisa unto u-angle DBA kunye no-angle ABC sithi xa sizibiza ezo angles zintoni zi-supplementary angles futhi zikwa-adjacent ngenxa yentoba zitheni zimelene. Zimelaniswe yintoni? Zimelene zaye zohlulwa ngumgca ongubani ongu-AB. Futhi lo mgca u-AB uzenza zombini ezintoni ezi angles zethu. Ke ngoku into esizokuyibona apha sizokwazi ke ngoku ukuthi u-angle DBC uyambona u-angle DBC yena ungena ntona kwenza nomgca u-AB sithi sintoni si-straight angle ngoba uyambona lo mgca uleli bhaca akathenanga akanakona ethile siyibiza ngoba si-straight angle ke le nto sibonile ke ukuba ngoku sifunde amagama amatsha amaninzi sithe xa ii-angles zethu ezimpini zidibana zisenza u-90 degrees sifumana i-right angle triangle futhi sizibize ngoba zi-complementa gxebe yi-right angle not right angle triangle futhi sizibize ngoba zintoni zi-complementary angles xana ngaba uthi xa uzibanisa zinike untoni u-90 degrees futhi saphinda safunda amanye amagama amasha sathi xa ii-angles ezimbini uthi xa uzidibanisa zikunike u-180 degrees sithi zii-supplementary angles kwaye zizokunika intoni i-straight angle ubana ngaba zitheni zi-adjacent ukuba ezi angles zethu zi-adjacent uzothatha ke ngoku la macala mabini angananto okwenza no-AB akunike intoni i-straight angle enkosi.